Na komi tunaka.
Sani.
Unaset?
Auna kaki.
Ah, sisi ya kaki.
Sani msani bana.
I'm going to go to the house.
Anakuangana namba yangu mimi nashangaa. Dizia hajai ni.
Anasema simpe ina namba yote.